neza urembo apwani maneza likoni baby nakupenda
Kulia,
panguza machozi,
kawacha kulia.